Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel Tura yahera mu karere ka Afrika kibiyaga binini muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mugwi wa ONU uriyo kubungabunga amahoro n'umutekano. MONUSCO uvuga ko mu buseruko bw'ico gihugu ivy'umutekano birushiriza kuyangara. ONU ivuga ko igisirikare cha Kongo FRDC chatanye mu mitwe n'umuhari M23 mu manuko no mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara kicanga mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Habaye imigwano kandi muri Kishishe ku birometero 25 mu buraruko bushira uburengero bwa Rucuru ahakoreshejwe n'ibigwanisho biremereye cyane. ONU ivuga ko kugutana mu mitwe kubaye haheze iminsi ibiri M23 iteye ibirindiro by'igisirikare cya Kongo mu burengero bwa Rucuru bituma abantu hafi 4,300 bata ingo zabo. Ejo kwa gatatu MONUSCO yavuze kandi ko haturitse igisasu mu gisagara cya Beni, abasivile bashika kuri 18 barimo n'abagore 13 barahakomerekera. Muri Afrika kandi ni muri Somalia abasirikare badasanzwe ba Leta Zunze za Amerika bishe umutegetsi mukuru muri Al-Shabaab n'abandi bagwanyi 10 bawo hari mu buraruko bwa Somalia. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yavuze ko ico gitero cyabereye mu misozi cyatumbereye Bilal al-Sudani yafasha mu gutororokanya uburyo bw'amafaranga yo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Perezida Joe Biden mu ndwi iheze yaramenyeshejwe imyiteguro y'ico gitero cyari kimaze amezi gitegurwa. Yatanze uburenganzira muri iyi ndwi abisabwe n'umushikiranganji wiwe wo kwivuna abansi Austin hamwe n'umugaba w'ingabo za Amerika General Mark Milley, nk'uko bivugwa n'abategetsi babiri bo muri Leta ya Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko atamusivile yahasize ubuzima canke ngo akomereke muri ico gitero. Nayo Leta ya Somalia imenyesha ko yashimishijwe n'iyicwa ry'uwo mutegetsi muri Al-Shabaab. Muri Afrika kandi ni muri Tanzania umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyi ndwi warakoze ikoraniro ryawo rya mbere inyuma y'imyaka 6 Leta yarahagaritse amakoraniro nk'ayo y'imigambwe. Ariko naho biruko hari abafise amakenga ko umugambwe CCM muri ku butegetsi ushobora kuzoza uranigira mu menshi abatavuga rumwe nawo, basaba ko hoba bihindutse mu mategeko cyane cyane yerekeye imigambwe n'amakoraniro ya politiki. Umugambwe uharanira demokarasi n'iterambere uzwi nka Chadema wariginye iyo ngingo yo kureka amakoraniro. Leta yari yayifashe yitwaje ibibazo by'umutekano mu gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze za Amerika abapolisi 5 barafashwe batabwa mu mvuto ejo kuwa 4 bagirizwa kwica umwirabure mu kwezi kwa mbere muri Leta ya Tennessee. Umushikiriza manza wo mu gisagara cha Memphis cyo muri iyo leta nyene Steve Murroy yavuze ko abo bapolisi bose babirabure bagirizwa ibyaha birimo kwica, gukubagura no gukomeretsa. Perezida Joe Biden yasabye ejo kuwa 4 ko hoba amatohoza yimbitse kandi yihuta kuri urwo rupfu. Abandi bapolisi bariko baratohozwa ko. Muri Amerika kandi umushikiranganji wa Amerika Anthony Blinken ajejwe imigenderanire n'andi makungu yaratangaje ejo kuwa 4 urundi rukurikirane rw'ibihano ku bantu bafise aho bahuriye ni kompanyi y'Abarusiya ikora gisirikare ya Wagner barimo umukuru wayo hamwe n'ayandi makompanyi bikorana bahowe kuba bari mu ntambara muri Ukraine no kwica abasivile. Blinken yavuze kandi ko ubushikiranganji arongoye bwafatiye ibihano abantu 3 ku ruhara bagize nk'abategetsi b'igisata cy'amabohero mu Burusiya. Icho gisata cyagirizwa gutororokanya abanyororo binjizwa muri uwo mugwi Wagner no kubarungika kugwana muri Ukraine. Hambavu y'ivyo uwo mushikiranganje yavuze ko ubushikiranganje bw'ubutunzi bwashize Wagner ku rutonde rw'imihari y'abicanyi mu bikorwa byayo muri Afrika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya ubushikiranganje bw'Ufaransa bw'imigenderanire n'andi makungu bwasabye ejo kwa kane irekugwa rya Bernard Felan umufaransa yamuka muri Irlande afungiwe muri Irani. Ufaransa buvuga ko akitswe n'amagara kandi yimwe uburenganzira bwo kwivuza. Imigenderanire hagati y'Ufaransa na Irani yaratitutse mu mezi aheze inyuma yaho Irani ifungiye abanyagihugu indwi babwo. Buvuga ko bafashwe atakibagira bigaca bisobanurwa ko ari nko kubanyuruza. Felane w'imyaka 64 umuhinga mu by'ubukerarugendo yafunzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze igihe hari imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi muri Irani. Abadiplomate bavuze ko aheruka guhagarika yegeregere yari yaratanguye yo kwiyima ibifungurwa, ibyo bituma acakikwa n'amagara. Mu myaka iheze igisirikare cya Irani cyarafashe abafise ubwenegihugu bubiri hamwe n'abanyamahanga baba muri icyo gihugu cya Irani, nka bose bagirizwa ibyaha byo gusuma urusaku hamwe no gutera umutekano muke mu gihugu.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Rwanda yasabye ko hashyirwaho komisiyo idasanzwe yo kwiga ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo.
Nyuma ya Geneva Convention signatories bose bavuze yuko kwica buri gihugu wazi signatari zagitabara, na n'uyu munsi nta gihugu twari twumva gitabara muri Congo abatutsi.
Uwo ni Depite Ruku Gwa Byuma wo mu nama nshingamateka y'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi ngwano yabandanije ejo kwa kane umunsi wose. Mu Burundi abanyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana mu ntara ya Rutana ahazoca ibarabara ry'indarayi basaba kuronswa imizibuko vuba kugira bagure ahandi bazokwimukira. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Rwanda yasabye ko habaho komisiyo idasanzwe yo kwiga ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo ikagira uruhara rwo gusobanurira amahanga iby'ico kibazo. Byari mu kiganiro umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yahaye abagize inama nshingamateka abasobanurira uko ikibazo cy'u Rwanda na Congo gihagaze. Asumta Kaboyi adufite ibindi kuri iyo nkuru.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuriye abadepite ko umubano w'u Rwanda na Congo ukomeje kuzamba. Minisitiri Biruta yavuze ko guverinoma ya Congo ikomeje kwanga kubahiriza ibiteganywa n'amasezerano agamije gushyira iherezo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwayo yabaye mu bihe bitandukanye. Minisitiri Biruta yagarutse cyane ku bikorwa u Rwanda rwise ubushotoranyi bwa Congo ibishaka kwinjiza u Rwanda mu mirwano ibera ku butaka bwayo. Bamwe mu badepite bagiriye guverinoma inama. Uyu ni Depite John Rukurwa Byoma.
Nyuma ya Geneva Convention signatories bose bavuze yuko kwica buri gihugu wazi signatari zagitabara, na n'uyu munsi nta gihugu twari twumva gitabara muri Congo abatutsi. U Rwanda ni signatory to that, ntitubyange na Congo ibivuge noneho byanabaye twatabaye abatutsi. Kandi reka ntangire mvuge nti dutangiye kubyerekana izege za Congo zitangiye gutaka baba ariya zari zimaze kwagira karima kabo zizaze kuko zishaka njyango na sisitemu bazitora.
Undi mudepite wahaye guverinoma mu butumwa ni vice perezida w'umutwe w'abadepite Musa Fazili Harerimana.
Ariko nanone nshimire by'umwihariko ingabo z'igihugu cyacu RDF ko nibuka ko tukiri abana batwigisha ubutwari no kutwihanganira ikibi. Hari igihe batwerekaga umurongo ngo witwa iyi nirenga renga, ugashyiraho uwa kabiri ngo iyi nirenga nkumene. ubwo rero ubwo barenze kuri renga aho ngaho bakagira gakorwa ko kumena bakora nubwo jyewe kanshimishije ariko si cyane ko nifuzaga n'ibirenzeho kikagwa aho ngaho iwacu tukababwira ngo twakimenaguye rwose.
Minisitiri Biruta yasobanuriye abadepite iki kibazo cy'indege ya Kongo u Rwanda rwarashe kuwa kabiri.
Indege y'intambara yinjiye mu kirere kindi gihugu bikaba rimwe mukabiyama nibavugiye bati nyamara ni uburenganzira bwacu amategeko arabitwemerera bikaba kabiri mukabiyama bati bakicikira cyangwa ati ntabwo twabikoze kandi mwabavuye ko amaherezo bizagira ingaruka ntabwo ingaruka zabo ku bwa gatatu ngo bibuke ko hari amategeko mpuzamahanga bibemerera usibye ko nta nahe.
Kuri iki kibazo cy'indege yarashwe mu itangazo ryashyize ahabona Leta ya Kongo yavuze ko indege yayo itari yinjiye mu kirere cy'u Rwanda. Minisitiri Biruta yabwiye abadepite ko Kongo yagiye itesha agaciro imyanzuro yafashwe mu mishyikirano inyuranye harimo iya Nairobi muri Kenya na Rwanda muri Angola. Yasobanuye ko aho gushyira mu bikorwa imyanzuro yavuye mu mishyikirano inyuranye Kongo yahisemo kwinjiza abacancuro ku butaka bwayo. Minisitiri Biruta ati binyuranyije n'amasezerano ibihugu bya Afurika byashyizeho umukono.
Mwabonye mu minsi yashize ko hari abacanshuro masonari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabazanye ngo baguma hariya bajyaho ko bageze kuri 300 ni ibintu biriho ku mugaragaro. Nyamara nagiye nibutse ko hari amasezerano y'umuryango icyo gihe yari Organisation de l'Unité Africaine OUA cyangwa se yasinywe ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa Nyakanga 1977 amasezerano yagamije kuvanaho ubucanshuro. Ntabwo uyu munsi harekuye kuba hari abacanshuro baza ku mugaragaro ngo bagende kuriya he kugira ubamagana.
Ku birebana n'umubano n'ibindi bihugu bituranye birimo Burundi na Uganda, Minisitiri Biruta yasobanuye ko ibibazo byatumaga uzama agatotsi byakemutse. Iyi nama yashoje abadepite biyemeje gushyiraho komisiyo izagira uruhare rwo gusobanura iby'iki kibazo ndetse no kubimenyekanisha mu mahanga. Cyakora igihe izagiraho abazaba bayigize n'uburyo izakora ntibyatangajwe mu nama yo kuri uyu wa kane. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi ingwano yarabandanije cyo kuwa kane umunsi wose. Iyo ngwano yatumye ibarabara riva Goma ryerekeza Masisi ryugagwa. Abakoresha iryo barabara mu buzima bwabo bw'iminsi yose bavuga ko bariko baca mu bihe bitoroshe kuko ibiribwa byabaye ikibazo gikomeye mbere n'ibindi byangombwa ngendegwa ko bitari bikiboneka. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani. Mu Burundi abanyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana mu ntara ya Rutana ahazoca ibarabara ry'indarayi basaba kuronswa imizibuko vuba kugira bagura handi bazokwimukira. Ni nyuma yaho ubushikiranganji bujejwe inyubako bwerekanye ahazoca iryo barabara muri ako karere k'ubumanuko bw'u Burundi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo musomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Ku mitumba ya Nyabigozi na Nyabisindu muri komine Musongati hamwe no ku mitumba Nyarubere wa komine Rutana ku birometero birenga 140 uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'iryo barabara ry'indara irizoca rivuye Yuvinza mu gihugu kibanye cha Tanzania. Kuri iyo mitumba abakozi bo mu bushikiranganje bujejwe inyubako baze baramaze kwerekana aho iryo barabara rizoca. Abanyagihugu bo kuri iyo mitumba babonye abantu baje mu mamodokari bashoba baduka ku bwinshi bibaza ko arababazaniye imizibukiro yazocishwa iryo barabara ry'indarayi. Abayazi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika biboneka ko bakeneye vuba imizibukiro Leta yabemereye.
Twebwe umugambi twabakiriye neza ariko kubwo abantu tutaratahura twese dusaba ko kugira ngo iryo barabara rizohace neza bobanza kutuzanira ukuntu twakoresha utundi tuzu tuzobamwo urundi ruhande tuzoba badusizemo.
Umva bucara biduha imbere y'igihe kugira ngo umuntu nyimba ashaka kuja Igitega nyimba ashaka kuja mu Kumoso akamenya ati nanje nateguye ahantu nshobora kuja kubaka nyimba aja kuyigura akaja kuyigura yisunze ko ubwo buryo ya burose.
Abarongoye amakomine ya Musongati na Rutana basaba abo barongoye kubijanye n'imizibukiro y'amatongo n'amazu birahazoca iryo barabara ry'indara yigutekana. Seneri wa komine Musongati Claudine niyo yitungira yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kwico kibazo kiri mu minwe ya Leta.
turabizi baraje barakoranye n'abaduserukira mu mazone hamwe no mu mitumba abene gihugu baragira urutonde rw'abazoshobora kugira icyo baronkejwe nk'umuzibukiro abene gihugu bazoshobora kuronkwa iyo mizibukiro nibaza katangorane bateye kuko nabo barashashaye iterambere
naho biri uko mu kiganiro bahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika abanyagihugu bo muri ayo makomine bazimugwa hazocishwa iryo barabara ry'indarayi biteza iterambere
abatama ba kera barashaje bazi ku butari bwari kwimbwa ariko barinze basaza ubwo butari butimbwe twari twabona akarusho ko abana bacu bazotera imbere bizunze ko nabo bazoronka akazi abandi nk'abantu bahegereye bose dufate bakaronka akazi hanyuma bagaheza bagatera imbere bizunze ku bukene twari dufise
na buramatari w'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi arahumuriza barongoye baba hazoca iryo barabara ry'indarayi ko bazoshumbushwa kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika Olivier Nibitanga yizeza barongoye ko iryo barabara ry'indarayi ryubatswe rizoteza imbere intara yabo n'igihugu
baratweretse abahinga baratwereka ibituro iyo tereni izoza irahagararako murumva yuko aho hose hari bituro hazoba hakurikira iterambere kandi aho hose hari bituro hazoba hasa nkuko yacaba igisagara ga rero mu ntara ya Rutana dufise habiri muri komine ya Rutana no muri komine ya Musongati
iryo barabara ry'indarayi rifatanya Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Demokrasi ya Kongo rizinjirana mu ntara za Makamba, Rutana, Gitega na Bujumbura imbere y'uko rishika mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Hamwe uwo mugambi ugiye mu ngiro bukazoba bubaye ubwa mbere mu Burundi hubatswe iryo barabara ry'indarayi kuva bwitwa Burundi. Amasezerano yo kubaka uwo muhora hagati y'ibyo bihugu uko ari bitatu yatewe ku igikumu ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2019 mu gihugu cha Tanzania. Uwo muhorizo ufise uburebure bw'ibirometero 240 ukazofasha mwihanahanwa ry'ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bitatu nk'uko ayo masezerano abivuga.
Ishyirahamwe riharanira agateka k'abamenyeshamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Committee to Protect Journalists, ryasohoye icyegeranyo ku bamenyeshamakuru bishwe ku isi mu mwaka urangiye w'2022. Roger Wirikaneza yadusomeye ibiri muri icyo cyegeranyo.
Ubwicanyi bwakorewe abamenyeshamakuru bwiyongereye ibice 50% ku isi yose mu 2022 ugereranyije n'umwaka w'imbere yawo, biturutse ahanini ku bitero muri Ukraine, Mexique na Haiti. Nuko bigaragara mu cegeranyo c'ishyirahamwe Committee to Protect Journalists, n'imiburiburi abakozi 67 b'inyamakuru barishwe mu 2022 bikaba ari byo bitigiri byinshi kuva mu 2018. Amenyeshamakuru bo muri izo bihugu bitatu bavuga ko irinde barimwo ryabateye gukora bafite umwitwarariko. Ingaruka zibonekeza cyane muri Haiti, ahamenyeshamakuru indwi bagandaguwe mu 2022 ibitigiri by'umurengera ukazinga gato gafite abanyagihugu bangana hafi miliyoni 12, bamwe bishwe n'imirwi y'abagizi ba nabi inyererezi isa n'iyifatiye umurwa mukuru Port-au-Prince, mugabo babiri barashwe n'igipolisi. Umenyeshamakuru wa Radio Caribe agishobora gukurikirana inkuru mu mabarabara avuga ko abamenyeshamakuru batakizi wo kwizera. Gukora inkuru muri Haiti muri iyi minsi biragoye rwose ku bamenyeshamakuru cyane cyane ku murwa mukuru. Niko Rema avuga, igiturire kiri ahantu hose, nta muntu n'umwe rudende ushobora kwizera. Kemi yagereranije akazi kiwe no gutwara imodokari mu mabarabara y'igisagara kigabanganijwemo uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nk'uko biri mu ireresi yasohotse mu 1998 yiswe The Truman Show. Muri iyo umwe wese agenda yikeka ko ari karanekwa. Ishyirahamwe TPJ ryasanze abarenga igice, ni ukuvuga 35 ku bishwe bagandaguwe mu bihugu bitatu, Ukraine, Mexique na Haiti. Muri Mexique hishwe abakozi b'imenyeshamakuru 13 nk'uko bimenyeshwa na Committee to Protect Journalists. Ibindi bimenyeshamakuru byadubwije ibiharuro ku rugero rwa 15. Ivyo byatumye umwaka w'2022 uba mubi cyane ku bamenyeshamakuru bo muri Mexique muri iyi myaka 30 iheze. Mu ntambara igaramiye Ukraine, abamenyeshamakuru 15 baragandaguwe nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe CPJ. CPJ imenyesha ko 41 ku bamenyeshamakuru 67 bishwe bagandaguwe bazize umwuga wabo, mu gihe hagikorwa amatohoza ku catumye abandi 26 bishwa bunyamaswa. Sipija yivuga ko amenyesha makuru bakora makuru ku ntambara muri Ukraine bahanzwe cyane. Abanywanyi bitangaza makuru ntibasiba gukomeretswa n'amabombe mu gihe baba ariko barakora makuru y'indyane. Bamwe bakaba batangaje ko bibasirwa n'ingabo z'u Burusiya. Niko Committee to Protect Journalists yavuze muri raporo yayo. Muri Mexico bisha iboneka ko bwavuye kucuruka kibi kivanzemo imirwi y'abagizi ba nabi ibiturire vy'imakazwa n'abanyepolitike baho hamwe n'ubudahana bicanyi. Sonia Dianda akorera ikinyamakuru citwa Eskina 32 gifite icicaro mu gisagara ca Tijuana kiri ku mupaka mu buraruko. Ahamenyesha makuru babiri bishwe mu kiringo c'indwi imwe gusa mu kwa mbere umwaka w'2022. Amenyesha ko amenyesha makuru baho ubu bahinduye imyitwarire canke basaba igipolisi kubacungera umutekano kuva ubwo bwicanyi bubaye. Ibi byahinduye uburyo dukoramo bwose, niko Dianda avuga. Iyo amenyesha makuru bagiye ahantu batizewe babanza kubimenyesha bagenzi babo. Avuga kandi ko impusha zo gusaba gucungerwa umutekano n'inzego z'igihugu ziyongereye cyane mu gihe gito kuva ubwo bwicanyi bubaye. Kwa 17 kwa mbere mu 2022, Margarito Martinez, umufotozi w'ibanza bibera ko bwicanyi, yarasiwe hanze y'inzu yiwe. Inyuma y'iminsi 5 kwa 2023 kwa mbere, umenyesha makuru Lourdes Maldonado Lopez yatowe mu muduga wiwe yicishijwe amasasu. Abakoze amatohoza bavuze ko umukuru w'umurwi ucuruza ibiyobyabwenge waho yahereye abitwaje inkoho amadolari ya Amerika 1000 kugira bice umufotozi Martinez kubera yiketse ko baba yamufotoye canke naho afata amashusho y'umuryango wiwe. Ariko ifoto yiketse ntiyari yafashwe na Martinez. Abategetsi barahagaritse bongera bacira imanza abitwaje inkoho bakeya banciye aho ataba bategetse ubwicanyi. Ubutumwa abategetsi bariko baratanga n'uko uwo ari we wese ashobora kuza akakwica ku madolari 1000. Niko CPJ ivuga. Ubwicanyi bwahitanye amenyesha makuru umwaka w'2022 burimwo bane baguye mu gihugu cya Philippines hamwe n'ibihugu bya Colombia, Brazil na Honduras byaguyemwo babiri kimwe kimwe muri ivyo. Ibihugu bya Bangladesh, Ubuhindi, Myanmar, Somalia na Chad nazo nyene byaguyemwo amenyesha makuru babiri kimwe kimwe. Umenyesha makuru umwe yarishwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze ku itariki ya kabiri ukwezi kw'icyenda. Jeff German yakorera ikinyamakuru cyitwa Las Vegas Review Journal. Umutegetsi yatowe mu gace ka Las Vegas German yanditse ko inkuru nyinshi yahakanye ko ataruhara afise muri urwo rugo.